Ngiqala ngokubonga ithuba engilitholayo ngisho ukuthi ozohambisana nani namuhla kuseyena ubaba uNdebele umeluleki wase Free State. Namuhla sizobheka imibuzo emfushane yenoveli. Sibheka ukuthi imibuzo emfushane yiphi indlela enhle yokuyiphendula. Ake siqale siye kulomqulu osiholayo kuko konke sikwenzayo lo obizwa nge-CAPS document. Siye laphiyana ekhasini lamashumi amathathu uma kulungiswa imibuzo ezophendulwa abafundi. Izingxenye ukuthi abahlolayo bahambe kuzo uma bezo hlela imibuzo. Siqale laphiyana ngephuzu elibaluleke kakhulu okuyisakhiwo. Isakhiwo siphethe zonke izingxenye esingabuzwa ngazo izinhlobonhlobo zemibuzo kuleli phepha. Isakhiwo siziphethe zonke lezi ngxenye. Uma singabheka nje ngesibonelo naye incazelo lapha. Isakhiwo sikwenza ukwazi ukuphendula zonke izinhlobo zemibuzo ongabuzwa yona. Yonke imibuzo ixhantele kusona. Ungakwazi ukuphendula uma ubuzwa ngodweshu, ukuvezwa kwabalingiswa, isizinda, nanoma imuphi-ke omunye umbuzo. Uma sikhuluma ngesakhiwo, sikhuluma ngalezi zihlokwana. Isingeniso, umzimba, isiphetho, ngaphansi komzimba kukhona ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, bese kuba uvutho ndaba. Ziningi nje izingxenye ezitholakalayo lapha. Ingako sithi isakhiwo ingxenye ebaluleke kakhulu okufanele sazi ngaso kakhulu ukuze sikwazi ukuphendula yonke imibuzo emfushane. Sikhuluma lapha ngesakhiwo bese ukuthi nesakhiwana futhi sikhona lapho. Sini konje isakhiwana? Sisakhiwana siyindaba ngaphakathi kwendaba. Kusho ukuthi kuyona inovel. Umlobi uhamba eba nezindatshana indaba ephelele engaphakathi kwayo inovel. Le ndatshana le noma indaba emfushane engaphakathi kwenovel inesingeniso, umzimba nesiphetho. Le ndatshana inazo zonke izingxenye ezitholakala esakhiweni. Ukuthi nje isakhiwana njengoba igama nalo licisha ukuchaza sisincane singaphakathi kwalesi sakhiwo esiphelele sombhalo. Njengoba sikhuluma ngenovel lapha kusho ukuthi singaphakathi kwenovel. Siyindatshana engaphakathi kwenovel. Bese kuthi ukuvezwa kwabalingiswa iphuzu elibalulekile leli elidamane livela kaningi embuzweni. Sizobheka izibonelo zekuphi nendawo. Kufanele sazi ukuthi noma kusendaweni yasemakhaya, kusedolobheni, bese sikwazi ukuthi sibheke ukuthi uma kusedolobheni, okwenzakalayo, umlobi wenze kwahambelana nezigameko ezivamise ukwenzeka edolobheni yini. Uma kunjalo, kusho ukuthi umlobi uzobe usebenze kahle ukuveza isizinda sakhe ngokwendawo. Kuyenzeka kubuzwe ngesizinda ngokwe inkathi ukuthi inkathi yipi le okwenzeka ngayo izehlakalo lezi ezilapha enovelini. Kuyenzeka ukuthi umbuzo ufune sikhulume ngesizinda ngokwenoveli yonke noma isizinda ngokwesiqeshana esinikezwe sona. Kusho ukuthi fanele siqaphele uma kubuzwe ngesiqeshana isizinda ngokwesiqeshana siphendule ngalokho kusona isiqeshana kuphela. Singakhulumi ngesizinda senoveli yonke ngoba lokho kuzobe kuphazamisa impendulo. Sithe indawo iyavela masikhuluma ngesizinda inkathi bese kuba isimo sempilo. Isimo sempilo baphilisana kanjani abalingiswa lapha enovelini. Kusho ukuthi uma ngabe umbuzo ubheke enovelini yonke kodwa embuzweni emfushane kaningi uma kukhulunywa ngesizinda kusuke kubhekwe ngokwesiqeshana leso onikezwa sona. Kulesiqeshana uma kukhulunywa ngesizinda isimo senhlalo kuya ngesiqeshana kufanele sibheke ukuthi kulesiqeshana abalingiswa baphethene kanjani baphendulana kanjani sibe siyasekela emva kwalokho. kuseyikona lokhu esikhulume ngakho bese kuba umoya. Uma kunombuzo ophathelene nomoya, umbuzo omfushane ophathelene nomoya, kusuke kufuneka sisho ukuthi baphatheke kanjani abalingiswa. Uma ngabe umlingisi sibheke indlela abaphendulana ngayo abalingiswa ukuthi kunentukuthelo yini, kunokwedelela yini, uhlobo luni lomoya olutholakalayo. Sigweme ukuthi sithi umoya ophansi, umoya ophezulu. Asisho nje kuqonde uma ngabe kulombhalo sithola ukuthi umlingiswa uthukuthele. Asikubeke nje ukuthi kunomoya wentukuthelo la. Amagama azowasebenzisa azokhombisa ithoni yentukuthelo. Kusho ukuthi amagama azowasebenzisa azohambelana nokuthi umoya wakhe unjani. Ngoba kunobudlelwane phakathi komoya nethoni. Uma sikhuluma ngethoni enovelini, asikhulumi ngale thoni yasemculweni. Yezwe elicijile njalo njalo. Uma sikhuluma ngethoni sikhuluma ngomoya ukuthi unjani umoya, amagama asebenzayo ahambelana nomoya. Uma ngabe umlingiswa ejabule kuzoba nethoni yenjabulo, amagama awasebenzisayo azoba nenjabulo phakathi. Bese kuthi ingwiji khwebu yilokhu okungalindelekile yilokhu okungalindelekile okwenzekayo enovelini. sithi sibheke ukuthi naku okuzokwenziwa ngumlingiswa avele enze lokhu esingakulindele umlingiswa. Enze lokhu esingacabangi ukuthi angakwenza. Kuyenzeka ukuthi ingwiji khwebu le ibe sekugcineni kwenoveli isiyonke isiphelele. Kusho ukuthi lokhu ebesikulindele bese kuvele, kusho ukuthi lokhu okwenzeka enovelini kube isigameko ebesingacabangi ukuthi singenzeka. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ingwiji khwebu le itholakale phakathi kwesakhiwana, phakathi kwendatshana encane le eyenzeka ngaphakathi enovelini kube nengwiji khwebu yakhona. Lokhu kuchaza ukuthi ingwiji khwebu ayikho ekugcineni kwenoveli kuphela, ingwezi kwebu iyavela nangaphakathi kwesakhiwana. Njengoba sishilo ukuthi isakhiwana sinezingxenye lezi zesakhiwo. Noma siyisakhiwana sinjalo. Ngoba phakathi lapha sisuke siza nayo indaba indatshana le encane bese kuthi lokho esilindele ukuthi kwenzeke kungabe kusahamba ngalendlela ebesibheke ngayo ngaphakathi kwesakhiwana kodwa nasembhalweni uphelele kuyenzeka ukuthi lokho esikulindele kungenzeki asithathe njengesibonelo enovelini impi yabomdabu isethunjini indlela upopi ayewaphatha ngayo izingane zikalinono okunguzithelile kanye nohlanganani yokuthi ale ukubathatha ngokufanayo nobafana silindele ukuthi uma ohlanganisani no uzithelile sebefundile benothile benemali kufanele baziphindiselele kubafana nopopi kodwa akwenzeki lokho esikulindele ekuphele ekugcineni kwencwadi yibona abamukela ubafana nopopi yibona ababahambisa kodokotela babalekelela nasemsebenzini abagcina sebeyenze ekugcineni ekupheleni kwenovel besingakulindele lokho thina singabantu bomhlaba besilindele ukuthi bazoziphindiselela kuyingwitshi khwebu ekugcineni kwenovel lapho kodwa ingwitshi khwebu idamani vela phakathi kwesakhiwana nesakhiwana sithi silindele ukuthi mhlawumbe naku uyutanezia usebanjiwe ukuthi ubentshontsha imali kamaxakushe kufanele ajeziswe esikhundleni sokuthi ujeziswe uyutanezia kube sekujeziswa umaxakushe ngokuthi axoshwe emsebenzini ngaphakathi kwalesi sakhiwana kusho ukuthi kwenzeke esingakulindele kuyingwiji khwebu lokho bese kuba ukulandelana kwezigameko kuyenzeka kube nombuzo la kufuneka sisho khona ukuthi yiziphi izigameko ezenzeka ngaphambi kokuthi kwenzeke lesi kusho ukuthi kufanele sikwazi ukuthi izigameko lezi sizenze zilandelane ngendlela ezivela ngayo enovelini singaqali ngesigameko sokugcina sigcine ngesigameko sokuqala sikwazi ukuthi izigameko lezi sizibeke zilandelane ngendlela ezenzeke ngayo enovelini bese kuthi le lamaphuzu angamanye wamaphuzu asilekelela ukuphendula imibuzo emfushane akhona namanye amaphuzu esizodamane sengeza ngawo njengephuzu leli ukujeqeza emuva ukujeqeza emuva kuyenzeka inovelini kube umlobi afune ukuvezela okwenzeke ngaphambi kwesigameko esithile ngenkathi ubafana nocele bekhuluma ngokwamukelwa kwezingane ezikalinono umlobi uveza ukujeqeza emuva thina besingazi ukuthi ubafana wakhuliswa ngocele lo ozocela ubafana ukuthi amukele izingane zikadade wabo abashana bakhe. Manje umlobi ukusixoxela usivezela ukuthi inhliziyo kabafana yimbi kangakanani kuba nokujeqeza emuva uveza ukuthi ubafana lo wafika isikhathi eqala esala nocele umama wakhe ebashiya benolinono kwaba nozwelo ucele aba nalo njengomalume wakhe wamamukela wamkhulisa umlobo kuveza kungokujeqeza emuva ukusivezela okwenzeke ngaphambi kwalesigameko sokuthi ucele nobafana baxoxe ngokwamukelwa kwezingane zikalinono usivezela ukuthi ubafana lo waye khuliswa ngucele lo ozocelela izingane zikalinono manje kungokujeqeza emuva lokho enovelini bese kuthi ukubikezela ukuveza noma ukuxoxa ngokuthile okungakenzeki enovelini kuyenzeka lapha ucele ngenkathi ekhuluma nonkosikazi wakhe ngezingane zikabafana ukuthi indlela ezingakhuliswa kahle ngayo nokungajwayezwa ngokungakhuliswa ngomthandazo zizoba nenkinga empilweni ngesikhathi esizayo kuwukubikezela lokho ukusho okungakenzeki ukukhuluma ngokuthile okungakenzeki okusenkathini ezayo kube uvuthondaba uvuthondaba kusesicongweni senovel kula kuphenduleka imibuzo ebesizibuza yona kuvuthondaba kula sithola khona isixazululo sithola ukuthi lezigameko bezilokhu zikhula ziya esicongweni zigcina ziphelele kuphi ugcina kwenzakaleni naku asithathe njengesibonelo inoveli kunjalo ke nangu uDumazile onesimilo esingesihle esisibona siqala esikoleni ethandana noteacher ingane yesikole okukhombisa isimilo esingesihle sifisa ukwazi ukuthi uzophelela phi ngalesimilo esingesihle kuhamba kuze kufike lapho la esegula khona uDumazile esesibhedlela kusho ukuthi kusesicongweni salesimilo esingesihle sakhe ukuthi abantu abafana naye abanganaso isimilo esihle baphelele esibhedlela nangu esegula ehlalelalela umsakazo njalo ezwa abantu ake waya nabo cansini befa beshona kusho ukuthi la siphenduleka khona ukuthi kugcine kwenzakalani enovelini ngalokho besiloku sikubhekile ukuthi kuyohamba kufikephi uma kunokuthile okwenzeka ngemva kovuthondaba kubizwa lokho ngokuthi ipolar vuthondaba noma ibohlololo emva kovuthondaba amanye amanovel aphelela kulona uvuthondaba sithola impendulo ukuthi kugcine kwenzakaleni kuphelele lapho kodwa kwamanye amanovel njengenovel le impi yabomdaba isethunjini kukhona ipolar vuthondaba ngoba sigcina ukube beyiphelela kuvuthondaba besizogcina sizibuza ukuthi waphelelaphi upopi waphelelaphi bafana kodwa ngoba kukhona ipolar vuthondaba siyathola ukuthi impilo yabo yagcina ihleleka futhi bephila nabashana babo impilo yabo ibuyele ekubeni nobuntu befundiswe abashana babo ukuthi ubuntu into enjani kube khona uDweshu uDweshu kungunqubuzana phakathi kwabalingiswa ukushayisana kwemiqondo phakathi kwabalingiswa ukungavumelani phakathi kwabalingiswa ababili noma ngaphezulu uma bebabili noma ngaphezulu sithi uDweshu lwangaphandle lolo uma uDweshu olwenzeka ngaphakathi komlingiswa eyedwa ezibuza eziphendula yedwa kuba uDweshu lwangaphakathi ngoba kwenzeka ngaphakathi kuyena umlingiswa lokho manje uDweshu lolu kuyenzeka ukuthi kunengxenye sibiza ngesisusa soDweshu kula kuqala khona ukungavumelani phakathi kwabalingiswa nangu ucele ufika kwabafana ongumalume wakhe kuba khona okwenza bangavumelani yini le eyenza bangavumelani ukuthi ucele uzocelela izingane zika Linono indawo kubafana kuyisisusa soDweshu lokho kuqala uDweshu kudala ukuthi bangavumelani kuba nesisusa soDweshu senzeka kuphi isisusa soDweshu lesi senzeka engxenyeni esiyibiza ngesingeniso isethu esingenisweni kukhona isethulo isethulo yingxenye enovelini lapho umlobi esethulela khona umlingiswa oqavile umlingiswa obalulekile enovelini okungumlingiswa okuzokwenzeka kuye izigameko eziningi ozoba nezigameko eziningi ezizomehlela kufanele asethulele lo mlingiswa asethulele inkinga ahlangabezana nayo lo mlingiswa aphinde asethulele nesizinda ngokwendawo uma sibheka enovelini kunjalo ke umlobi usethulela umlingiswa oqavile ongudumazile esingenisweni nenkinga ahlangabezana nayo inkinga ahlangabezana nayo yile yokuhalelwa nguthisha omfundisayo kuba inkinga lokho kube sekuthi umlobi asethulele nesizinda ngokwendawo siyathola ukuthi kusesikoleni lapha lapho la ezofunda khona uDumazile manje kusho ukuthi uma yenze njalo umlobi usuke esenze okufanele kwaba nesethulo enovelini lezi zingxenye lezi ezahlukene zesakhiwo yizona esidamane sizithola uma sesiya emibuzweni emfushane nawo umbhalo lapha na liphepha elinombuzo la weshumi nanye ngencwadi ngenoveli kunjalo ke embuzweni emfushane sibhalelwa isiqeshana njengalapha nasi isiqeshana esibhalelwe sona kulesiqeshana kufanele lesiqeshana kufanele sisifunde na umyalelo lapha. Fundisisa lesi siqeshana se novel bese uphendula imibuzo elandelayo. Uyasifundisisa lesi siqeshana sizokwelekelela ukukhumbuza ngesakhiwana la lesi siqeshana sithathwe khona. Thisha sizokubikela, thisha omkhulu, sizokubikela ukuthi omunye wabafundi ukhulelwe, kusho umeme uMpungose. Athi dlenge dlengelele uthisha omkhulu. Uzofunda ke lesiqeshana ubese uyakhumbula ukuthi yingenkathi omemu bezobikela uthisha omkhulu ukuthi sekwenzeke isigameko esithile lapha esingafanele senzeke lapha esikoleni sokuthi umfundi akhulelwe eyingane yesikole. Kube sekuba nemibuzo emfushane ebuzwayo. Kule mibuzo emfushane imibuzo izohlukana kanjena. Kuzoba nemibuzo elula izokuhola imibuzo le. Kunemibuzo elula okufanele uma uqeda ukuyifunda umbuzo uma uya kulesiqeshana impendulo ikhona khona lapha. Ukwazi ukuyithola ngaphandle kwezinkinga impendulo. Imibuzo elula leyo. Bese kuthi kube nephakathi nendawo edinga ukuthi uhlanganise ulwazi lwakho lwenoveli nalokhu osuke ubuzwe kona. Bese kuba nemibuzo elikhuni ibanga sekugcineni. Imibuzo le emibili le. Kuba imibuzo elikhuni. Kule mibuzo elikhuni kufanele ufundisise kahle umbuzo, uzwisise. Ubese uyachaza uyenaba impela ukuze uwathola amamaki wakhona. Amamaki wale mibuzo le emibili yokugcina uwathola ngokuthi uchaze ngokuphelele, ungachazi nje kancane, uchaze ngempela. ake sibheke nawo umbuzo 11.1. Nikeza isizathu esenza umlingiswa ongumeme Mpungose eze ehhovisi likathisha omkhulu ngokwalesi siqeshana. Lo mbuzo ufuna ngokwalesi siqeshana, ungaphenduli ngolwazi lwakho lwenoveli. Ngokwalesi siqeshana umeme Mpungose uzele uzokwenzani? Yisiphi isizathu esenza eze ehhovisi likathisha omkhulu uma uza lapha kuso lesiqeshana? Uzoyithola impendulo. Thisha omkhulu, sizokubikela nasi isizathu sokuza komeme Mpungose. Sizokubikela ini? Ukuthi omunye wabafundi ukhulelwe. Impendulo izihlalele nje. Umbuzo olula lona odinga ukuthi uphindele kuso isiqeshana, ngoba nawo umbuzo uyasho ukuthi ngokwalesi siqeshana lesi oqeda kusifunda. Impendulo uyithola ngaphandle kokuhlupheka njengoba sengivezile lapha. Ludalwa yini udweshu lwangaphandle? Udweshu lwangaphandle lolu engiqeda kulichaza manje ukuthi makudweshu lwangaphandle kunokunqobuzana, kunokushayisana phakathi kwemibono yabalingiswa ababili noma ngaphezulu, ngoba lwangaphandle lolu alukho ngaphakathi komlingiso. Naku kuyavela. Lo dweshu lwangaphandle luphakathi komemu nothisha omkhulu. Kuphi? Kulesi siqeshana. Nalo mbuzo futhi usafuna uphindele lapha kulesiqeshana. Awuphenduli ngolwazi lwakho lo mbuzo. uphindela kulesiqeshana uthole impendulo. Uma ungayitholi kulesiqeshana impendulo, akuyona impendulo okufanele unikezelane ngayo leyo. Ngeke uze uthole amamaki ngokubhala leyo mpendulo. Akuyona impendulo efanele. Kufanele impendulo yalo mbuzo uyithole kulesiqeshana. Udweshi phakathi komema nothisha omkhulu lo uzoluthola ngokuthi uphindele kulesiqeshana. Ubese uyayibhala ke impendulo. Chaza kafushane ngokwenzeka esiphethweni salesi siqeshana senovel. Salesi siqeshana. Lamagama ufanele senze siwaqaphele impela impela. Ngoba uma singawaqapheli ngeke siwathole amamaki. Impendulo yakho kufanele ihambelane nalesi siqeshana. Ubheka isiphetho salesi siqeshana. Njoba kuthiwa chaza kafushane kusawela embuzweni elula nalokhu futhi uphindela kulesiqeshana ubese uyachaza kancane ukuthi yini eyenzeka esiphethweni salesi siqeshana. Manje ke ukhumbule ukubheka amamaki. Amamaki azokupha ukuthi ufanele impendulo yakho ibe yinde kangakanani. Ake sibheke kumhlahlandlela. Umbuzo bese ubhekile laphayana umbuzo 11.3 kunephutha lapha mamaki kufanele abe mathathu. Uthisha omkhulu uthatha isinqumo mayelana nodaba lokukhulelwa kukaDumazile okwenzeka esiphethweni ngale ukuthi ayolanda abazali bakhe imaki lesibili. Bazochazela umkhandlu ngokufanele kwenziwe uma eseteta njengoba esikolweni engenayo isikole esingenayo ambulance kube imaki lesithathu lelo. Kusho ukuthi nawe usabhala impendulo uyakwazi ukubona ukuthi amamaki uyawaqoqa ngokuthi ungasho iphuze elilodwa. Ubheka amamaki ukuthi mangaki ube sewukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela efanele. Xoxa ngomoya. Umoya lo ebesiwuchaza ngale ngasekuqaleni. Ngomoya uphatheke kanjani umlingiswa noma abalingiswa. Xoxa ngomoya otholakala emagameni agqamile atholakala kulesi siqeshana. Umoya otholakala kulamagama agqamile nawo amagama agqamile. Unjani umoya? Uphatheke kanjani umlingiswa osho lamagama? Uthisha omkhulu ukhuluma nawe wena. Wabheka umhlabathi nje awuzwa yini? Kuyezwakala lapha ukuthi kunomoya wentukuthelo okhona, umoya wokunengeka, wokucasuka okhona lapha. Kusho ukuthi indlela ekufanele siphendule ngayo. Sizokwazi ukuphendula lo mbuzo omfushane uma sazi ukuthi umoya, uma kukhulunywa ngomoya, kukhulunywa ngani. Ingakho la magama lawana esiwachazile ngasekuqaleni kubalulekile ukuthi siwazwisise ukuze sizokwazi ukuthi sibhale impendulo ezosipha amamaki. Uma sibheka impendulo lapha lamagama aqhamisa umoya oxubile. Umisi unomoya wentukuthelo. Asigcini ngokuthi kunomoya wentukuthelo sibe sesilindele ukuthola amamaki amane. Ukuze sithole amamaki amane kufanele sibe sesiyaqhubeka siyachaza ukuthi intukuthelo enjani leyo. Kulapho la kufanele sibe sesiyachaza khona ngokuphelele ukuze sizothola amamaki okuqala amabili. Emva kwalapho sibe sesiyaqhubeka futhi sichaza ukuze sithole amamaki aphelele. Sizokwazi ukuphendula lo mbuzo uma sazi ukuthi umoya enovelini yini. Chaza ukulandelana kwezigameko. Chaza ukulandelana kwezigameko ezaholela ekupheleni komcebo kaSithole. Kulo mbuzo akukho la kukhulunywa khona ngesiqeshana. Lo mbuzo uphakathi nendawo. Lo mbuzo udinga ulwazi lwakho lenoveli isiyonke. Uma wazi ukuthi ukunotha kukaSithole kwaphela kanjani, uzokwazi ukuthi ubese uchaza izigameko ezenzeka ngaphambi kokuthi kufike isiphetho somnotho, ukuphela komnotho kaSithole. Uzokhumbula ukuthi umnotho kaSithole waphela kanjani uma uyazi le novel. Akukho le mpendulo, ayikho la kulesiqeshana. Ayikho la kulesiqeshana. Manje ke uzokwazi ukuthi ukuphendula lo mbuzo ngokukhumbula ukuthi nakho kwenzeka, kwalandela lokhu, kwalandela lokhu. Sibheke isibonelo sempendulo yalolu hlobo lombuzo. UDumazile waphathwa kabi ukuthi uSithole kamlobolanga. Sizokhumbula ukuthi kwaba khona ukuthi uDumazile abe nokushayisana kwemiqondo okwenzeka ezicabangela yedwa, udweshi lwangaphakathi. Ecabanga yedwa ukuthi uSithole kamlobolanga akashadile noSithole, kufanele abazali bakhe kube khona abakutholayo ngokuthi uthandana noSithole. Yiloko kwenza ukuthi enze icebo nomthovovo, bantshontshe imali kaSithole, kushe isitolo sikaSithole, umshwalense ungamkhokheli. Kwaba ukushabalala komnotho kaSithole lokho. Lo mbuzo uphathelene nokulandelana kwezigameko. Kufanele sikwazi ukulandelanisa izigameko noma ngabe sibuzwe kuphi, kuyiphi ingxenye ye-novel. Uma sinikeziwe nje ukuthi naku okwenzakalayo ngaphambi kokuthi kufike la, landelanisa izigameko ezenzekile kuze kufike lapha. Kusho ukuthi kulo mbuzo kufanele sikwazi ukuthi sibheke amamaki, sibe sesiya enovelini, sibheke izigameko ukulandelana kwazo ukuyofika kuleyo ngxenye esibuzwe ngayo. kunalo hlobo lombuzo ophakathi nendawo futhi qhathanisa umbuzo uma unalo unalama nalegama qhathanisa kusho ukuthi kukhona izinto ezimbili noma ngaphezulu ozoziqhathanisa lapho manje uma uziqhathanisa uma uphendula lo hlobo lombuzo kufanele uveze ukufana noma umehluko okhona kuloku ozobe uqhathanisa uma ngabe kuwumehluko uzosho ukuthi ngakulomlingiswa kunje ngakuloku nje ekugcineni kusho ukuthi bayafana labalingiswa ngaloku uma kufuneka umehluko uzosho ukuthi ngakulomlingiswa kunje ngakuloku nje kusho ukuthi behluke ngaloku kaningi lombuzo uba namamaki amathathu kusho ukuthi kuvela okusho ngomlingiso omunye kuvela okusho ngomunye imaki lesithathu ulithola ngokuthi ube sewusho okufanayo noma usho umehluko qhathanisa uthando qhathanisa uthando bheka udaba lothando phakathi kwalabalingiswa ababili umloyi kanye nosithole ngodumazile ekudluliseni indikimba yale novel bheka uthando lomlingiswa ongumloyi ubheke uthando lomlingiswa ongusithole kudumazile bese ukhumbula nendikimba yale novel kusho ukuthi uma ngabe ubheka uthando lukamloyi ubheka uthando lukasithole kudumazile kufanele ukuthi ukwazi ukubona umehluko noma okufanayo ngalabo abalingiswa ake sibheke esibonelweni sempendulo bobabili babengaziphethe kahle kodwa benothando lukadumazile naku okufanayo ngabo njengoba ngiqeda kusho kufanele kuvele okufanayo noma kuvele umehluko uyakusho ke lokho okufanayo uthola imaki lokuqala ngaphambi kokuthi ube sewuyakubo bobabili laba balingiswa ngokwehlukana kwabo sewuthola amamaki amabili amanye futhi bobabili babengaziphethe kahle kodwa benothando lukadumazile bebemthanda nanxa bebengaziphethe kahle kanjani na umloyi wayeshadile wathandana no nomisihlophe kanye nodumazile uthanda udumazile kodwa kamthandi yedwa umthanda embhanqa nomisihlophe kusho ukuthi uyamthanda kodwa akenzi izenzo ezikhombisa ukumthanda kahle bese kuthi usithole nali negama lokhiye futhi kanti angithi uvezile iphuzu ngalomlingiswa wokuqala ukuveza ukuthi sewuya komunye umlingiswa bese ubhala legama kanti kunjena ngala kanti ngala kunje ube sewuthola imaki lesibili ngaleyo ndlela usithole wayeshadelwe uManzimande lokho kungaziphathi kahle kusekela lelaphuzu lelana ukuthi akaziphethe kahle ushadelwe uManzimande ngapha uthandana noDumazini wagcina ngokugula naye washona wadalela noManzimande ugula lokho kukhombisa ukuthi unothando kuDumazile kodwa akaziphethe kahle ngoba uthandana noDumazile nje nonkosikazi indlela yokuthola amamaka amathathu kulolu hlobo lombuzo. Yindlela esisebenza ngayo noma singabheka kule noveli impi yabomdabu isethunjini. Nakuyona uzonikezwa isiqeshana ukukhumbuza ukuthi lesiqeshana ukuthi yiphi ingxenye yencwadi ozobuzwa ngayo imibuzo elula ukwenzela ukuthi omunye nomunye umfundi akabe namamaki awatholayo nje ukusuka nokuhlala. Kungabi nomfundi ongawatholi lamamaki. Lamamaki kufanele siwathole lawo. Amamaki emibuzo elula wonke umfundi kufanele awathole. Imibuzo le elula esizoyiphendula ngokuthi sifundisise lesiqeshana lesi sinikezwe sona. Sibe sithi uma sifunda umbuzo siphindele kuso lesiqeshana sicoshe lawo mamaki lawo. Asibheke njengesibonelo, chaza isimo senhlalo esitholakala esingenisweni salesi siqeshana. Akufuneki isimo senhlalo senovel yonke. Isimo senhlalo salesi siqeshana. Isimo senhlalo abalingiswa baphethene kanjani kulesi siqeshana. Weqile ekhaya vikizitha. Yini lena ongitshela yona? Kubuza uhlanganisani kungathi uyadumala. Yebo ngeqile. Ukuba ngeqanga bebengeke bavuma ukuba ngize lapha. Ngeke neze ngikuvumela ukuba weqe ekhaya. Uhlanganisani ukhombisa ukuphathana kanjani noVikizitha uma ekhuluma kanje. Kukhombisa ukuba nozwelo lokhu kukahlanganisani kuVikizitha ukuthi angamiyeki enze into engafanele, angamiyeki anhlanhlathe. Kukhona ukuphathana kahle, kunesimo esihle phakathi kukahlanganisani noVikizitha. Kunokuphilisana kahle ngoba naku kunokubonisana. Alikho ivaka kwangubane. Kukhona ukubonisana lapha nokukhumbuzana ngobuntu. Kunokweluleka uma kukhona umlingisa oweluleka omunye. Isimo senhlalo sisuke sisihle uma sinjalo. Kusho ukuthi wena nje ngokuzifundela lesiqeshana ubese uyasekela, uyawathola amamaki. Uma wazi ukuthi isimo senhlalo yini, ubheke uphindele kulesiqeshana usifunde futhi ukwazi ukuthi ubese uphendula imibuzo ngendlela efanele. Njengoba umhlahlandlela uveza lapha ukuthi isimo senhlalo asisihle. Umhlahlandlela uveza ukuthi isimo senhlalo asisihle. Uma uthi isimo senhlalo asisihle, kufanele kube sekuba nokwesekela. Uhlanganisani akavumelani nesenzo sikaVikizitha noma uEuthanasia sokweqa ekhaya, sokuhamba engabazisile abazali ngoba lokho kubonisa ubugwala. Amamaki amabili abese yatholakala. Kodwa uma wena ngoba isimo senhlalo kuya ngawe ukuthi wena usichaza kanjani, wesekela kanjani uyawathola mamaki ngokuthi ufundisise lesiya siqeshana ubese uyakhumbula ukuthi konje yini isimo senhlalo wena ubona sinjani isimo senhlalo awuthole mamaki ngokuthi uvele uthi isimo senhlalo asisihle bese uthola imaki kufanele wesekele ukuthi uthi asisihle ngoba kwenzekani asithi uma uthi sihle isimo senhlalo sihle awutholi imaki ngokuthi ugcine lapho kufanele usho ukuthi sihle ngani njengoba bengenza isibonelo ungathi sihle ngoba uhlanganisani weluleka uvikizitha ukuthi angenzi lobu bubi bokuthi eqe ekhaya lokho kukhombisa isimo senhlalo esihle indlela esiwathola ngayo amamaki leyo alombuzo elula shona ukuthi yini lena eyenza uhlanganisani atshele umamthimkhulu ukuthi uzobuye amtshele amshayele ucingo ngokwalesi siqeshana nalombuzo usawela emibuzweni elula edinga ukuthi siphindele kulesi siqeshana uma siuphendule asiphenduli ngolwazi lwethu lombuzo kusho ukuthi sonke isikhathi uma umbuzo uthi ngokwalesi siqeshana kufanele siphendule ngokwalesi siqeshana singaziphenduleli ngendlela esithanda ngayo nawo usabuya umbuzo ophathelene nokulandelana kwezigameko kufanele sikwazi ukuzibeka izigameko ngokulandelana kwazo ezaholela ekutheni u-euthanasia eqe ekhaya kubo kufanele sikwazi ukuthi sizibeke lezigameko zilandelane ngendlela efanele lapha akuchazwanga ukuthi ngokwalesi siqeshana usho ukuthi kudingeka ulwazi lwethu lwenovel kodwa uma kukhulunywa lapha nesimo senhlalo obhekise impendulo yakho kulesi siqeshana umbuzo uphindela kulesi siqeshana kusho ukuthi uma uphendula ubheka kuya ngalesiqeshana lesi ubese ukhumbule ukuqaphela ukuthi amamaki mangaki ngenkathi uphendula bese kuba umbuzo le ebalikhuni imbuzo elikhuni isenzo sikamgwazeni sokumela uPrisca ngesenzo sokushayiswa kwemoto kabafana samukelekile kuwena na sekela impendulo yakho lo mbuzo uwela emibuzweni elikhulu uma kubuzwa ukuthi loku kwamukelekile kuwena akulindelekile ukuthi wena ubese uyakhohlwa ubuntu nokubheka umthetho sisekelo wezwe ukuthi uhamba kanjani ungaphenduli nje ngoba usebenzisa inkani yakho nje ukhumbule ukuthi kufanele empendulweni yakho kube nobuntu kube khona nokubheka futhi umthetho sisekelo ukuthi uyavumelana nalokho okushoyo yini njengokuthi naku isenzo sikamgwazeni sokumela uPrisca wena samukelekile kuwe kungenzeka ukuthi wena ubese ufisa ukuthi usebenzise ukucabanga kwakho okungakhombisi ubuntu ngeke wathola amamaki waleyo mpendulo asithi uthi wena samukelekile phela umgwazeni umfowabo Prisca umfowabo kaPrisca fanele ammele ngeke wathola amamaki ngaleyo mpendulo ngoba ayinabo ubuntu phakathi ukuze iyamkeleke kufanele kube nobuntu kuleyo mpendulo. Kodwa uma ungayiphendula ngendlela yokuchaza ukuthi asamkelekile lesenzo, akufanele ukuthi umuntu mayenza into embi bese uyamvuna ngoba naku esihlobo sakho. Kufanele kube khona ukujeza uma okwenzayo kungeke kungalungile, kungafanele. Akukho emthethweni futhi ukuthi ungakhulumi iqiniso ngesikhathi esifanele. Uma ngabe kuwupriska odale ukuthi kube nokushayiseka kwemoto kwabafana, kufanele kube nobulungiswa kuyofika ekugcineni. Ngaleyo ndlela uzobe uzilungiselela ukuthola amamaki lawo. Hlolisisa amazwi abhalwe ngokugqamile ukuthi anamthelela muni ekucaciseni indikimba yale novel. Uma uphendula lo mbuzo, kufanele uwenabe impela. Wahlolisise lamazwi abhalwe ngokugqamile, ukhumbule indikimba yenovel. Phathelene indikimba yenoveli lena impi yakomdabu isethunjini, ephathelene nokuhlolisisa nokubhekisisa ubuntu ebantwini. Manje kusho ukuthi lamagama agqamile uwabheke ukuthi ahambelana kanjani nendikimba nobuntu. Thina lapha emadolobheni singabantu abahlala bengenasikhathi. Bukhona ubuntu yini uma abantu bengenasikhathi? Uzobe se wenaba kuya ngamamaki lawa nobulukhuni bombuzo, ukuthi lo mbuzo uwela kwelikhuni. Kufanele uchaze uze uchazisise impela ukuze wathole lamamaki. Lezi izibonelo zala magama okufanele senze isiqiniseko sokuthi sithi siyobhala izivivinyo noma ukuhlolwa kwethu sibe siwazwisisa, ukwenzela ukuthi imibuzo emfushane sikwazi ukuthola amamaki aphelele uma siyiphendula, ngokuthi sazi ukuthi sibhale impendulo kuya ngokuzwisisa okufanele kwalamagama lawa esiswachazile ngasekuqaleni. Ukufika lapha ngicela ukubonga, ake sime lapha kwanamuhla, siphinde siqhubeke ngokuzayo. Ngiyabonga.